Ndiyakwamkela. Masithini? Masithi sine function yethu f of x ulingana no 1 umahlulo hlulwe ngo x. Ngoku ke into esifuna ukuyazi ba ilimit izoba ngubani xa u x esondela kubani ku 0 kweli cala litheni li plus okanye cala li positive. Kuba kaloku siyamazi uba u 0 xa uza ngapha kumanani amancinane okanye usuka ngapha kumanani angasentla. Uba kwenzeka ntoni ilimit yethu izoba kubani umda wethu lo sithetha ngayo. Masibeke kuba u x siyayazi ke into yobana sibuzwe xa ubani u x esondela ku 0 esuka kweli cala linjani li plus. Ngoku ke sathi sibe no 0.1 siphinde sibe no 0.01 siyabona ukuba sisuka kweli cala litheni li positive sibe no 0.0001 siyabona into yobana sitheni sisuka ku 0.1 sisondela ngokusondela ku 0 kuba kaloku 0 baya bebanintsi sino 0.01 sino 0.001. Ngoku ke sifuna ukwazi into yokubana ifunction yethu f of x izoba ngubani izosondela kubani. Siyaqaphela into yobana xa u x engu 0.1 u f of x wethu uzolingana nobani no 10 ukanti xa engu 0.01 izoba ngubani ngu 100. Uzawuthi uqaphele into yokubana uhambelisa ikhoma kangaphi kabini. Ngoku ke xa engu 0.001 uyihambelisa kathathu uzoba no 1000 xa engu 0.0001 sizoba no 10000. Uzawuthi uqapheleke into uba kwenzeka ntoni apha xa u x esiya ngokuba mncinane ifunction yethu iya ngokuba nkulu ngokuba nkulu. Ngoku ke xa usondela ngokusondela izoya ngoba nkulu kakhulu yiloo nto kuthiwa isiya iya kubani ku-infinity. Olu phawu ke lumele bani limele u-infinity. Masijonge ukuba xa esiya ngokuba mncinci kakhulu isondela ku-1 sibe no-0 abangaphi abayi-7 izoya kubani loo nto izoya ku soba no-1 sibe no-0 abangaphi emva kwa-1 abayi-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngoku ke uqaphele into yokubana ngokuya u-x ebamncinane ifunction yethu iya ngokuba nkulu ngokuba nkulu ngokuba nkulu. Yiloo nto ke sithi iya kubani iya ku-infinity ngakwabani ngokwakwamaths kuba kaloku iya ngokuba linani elikhulu ngokuba likhulu. Loo nto ke siyibekile sithe ubani ilimit ka-f of x xa u-x esondela ku-0 usuka kweli cala li-positive. Masijonge ke xa usuka kweli cala lingasezantsi li-negative uba izasinika ntoni kaloo nto. Ngoku ke sizathi sisebenzise kwalaa manani kodwa ke siwabeke ntoni i-minus. U-minus u-x wethu uzoba ngu-minus 0.1 siyazi uba izasinika into e-minus kuyo yonke le indawo. Kuzotshintsha nje i-minus macala omabini kuba kaloku uzodivida okanye uzokwahlula ngu-minus. Ngoku ke uzawuthi uqaphele into yokubana into enye isenzeka apho kuba kaloku liya ngokuba likhulu ngokuba likhulu u-f of x wethu kodwa ke kweli cala litheni li-minus hayi kweli cala litheni li-plus. Ngoko ke ilimit yethu ka-f of x xa u-x esondela ngokusondela ku-0 usuka kweli cala li-minus lizoya ngokuba likhulu ngokuba likhulu ngokuba likhulu libe likhulu kakhulu. Loo nto ke sisithi sinabani sino-minus infinity. Ngoku ke masijonge ngelimit kabani ka-f of x xa u-x esondela esiya ku-infinity uba kuzokwenzeka ntoni. Masenze into enye sijonge uba kwenzeka ntoni. Sizoba netable yethu sibe no-x sibe no-f of x. Ngoku uyaqaphela into yokubana ilimit yethu ithini ithi ilimit ka-x ngubani ka-f of x xa u-x esiya kwi-infinity. Siyaqaphela into yokubana xa u-x engu-10 sizoba ne-function engu-1 umahlulahlulwe ngo-10 xa engu-100 okanye engu-1000 sizoba no-1 umohlulahlulwe ngo-1000. Ukhumbule kaloku i-function yethu ithi ngu-1 over x. Ngoku ke xa sino-x engu-1,000,000 uno-1 no-0 abayi-6 u-f of x wethu uzoba ngu-1 umahlulahlule ngo-1,000,000. siyaqaphela into yokubana xa u-x esiya ngokuba mkhulu u-function yethu iya iba ncinci ngokuba ncinci, isondela kubani? Isondela ku-0. Ngoku ke loo nto isichazela into yokubana xa u-x eya ngokuba mkhulu ngokuba mkhulu i-function yethu izasinika bani? Izaya ku-0, ilimithi yethu leyo. Masijonge ukuba ilimithi yethu ka-f of x xa u-x esiya kubani? Ku-minus infinity. Okanye eya ngokuba linani elikhulu kakhulu kweli cala linjani? Li-minus. Siyaqaphela into yokubana sizoba no-minus. Yilaa nto beyenzekile kuqala kuba kaloku izoya iba ngokuba lincinci ngokuba lincinci kweli cala linjani? Kweli cala li-minus. Ngoku ke sathi siqaphele into yokubana nalapha into enye yenzeka xa u-x esiya ngokuba mkhulu ngokuba mkhulu kweli cala li-minus, ilimithi yethu izathi isinike u-0. Ngoku ke asikabinayo into yokubana kwenzeka ntoni xa ilimithi yethu isiya ku-0. Sisafunde ngento yokubana xa isondela, xa isiya ku-0 isuka kweli cala li-plus okanye eli cala li-minus. Siqaphela ke into yokubana xa usuka kweli cala li-plus iza kunika inani elikhulu kakhulu elitheni? Eli-plus. Xa usuka kanti kweli cala li-minus iza kunika inani elikhulu elitheni? Eli-minus. Loo nto ke singathi sikwazi ukuyijonga kwintoni? Siyijonge kwinto ekuthiwa igraf. Siyayazi ke igraf uba isoloko isibonisa izinto zibonakale kakuhle kunezi zinto kunamanani. Nantsi ke igraf yethu, nazi i-x axis yethu, siphinde sibe nantoni? Sibe no-y axis. Sizajonga uba le nto sithetha ngayo ime ngoluphi na uhlobo. Siyaqaphela into yokubana xa u-x elinani elincinane, xa u-x elinani elincinane u-y uba linani elikhulu. Umzekelo, xa u-x engu-0.1 u-y iba ngu-10. Xa usondela ngokusondela ku-0 ube ngu-0.01 u-y ungu-100 okanye u-f of x wethu uya eba mkhulu. Loo nto ke ithetha into yokubana sizokonyuka sonyuke sibe kufutshane. Xa sisondela kufutshane no-0 sizokonyuka kakhulu into engenasiphelo. Ithetha ukutsho loo nto ithi u-infinity. Sizokonyuka into engapheliyo, linani elingakanani? Elikhulu. Ukanti xa u-x esiya ngokuba mkhulu sibonile apha ngasezantsi uba siya sisondela ngokusondela kubani? Ku-0. Yiloo nto ke igraf yethu uyibona ime ngolu hlobo. Ukanti ke xa siwa kweli cala li-minus into enye yenzeka kuba kaloku xa usondela ngokusondela ku-0 inani lethu liya lingoba lithini? Libe likhulu kakhulu kodwa kweli cala lithini? Li-minus. Ungathi ke liya ngokuba minus kakhulu kuba kaloku liyehla. Ukanti xa lilikhulu u-x wethu eya ngokuba mkhulu kweli cala li-minus u-x wethu lowo, u-y uzoya esondela ngokusondela ku-0 kweli cala litheni? Li-minus. Yiloo nto ke le yenzekayo. Loo nto ke sizothetha ngento ekuthiwa yintoni? Zii-asymptote. Kuba kaloku zizobambini kuba kaloku i-asymptote zithetha into yobana le graf yethu izohamba oko into engapheliyo, ayizuthini? Ayizuhlala kwi-x axis. Ukanti xa isiya kubani? U-x esiya ngokuba mkhulu kakhulu igraf yethu isondela ngokusondela ku-0 kodwa ayide ifike kubani? Ku-0. Yiloo nto ke sine-asymptote kwintoni? Kwi-x axis. Ukanti nakweli cala linjani li-negative, xa u-x eya ngokuba mkhulu kakhulu kweli cala li-negative ungayibeka ngolo hlobo. Nalapho kwenzeka into enye, i-function yethu isondela ku-0. Ukanti nakwi-y axis, xa u-x esondela ku-0 eya ngokuba mncinci kakhulu siqaphele into yokubana i-graf yethu inyuka into engenasiphelo kodwa ayide ifike kubani? Ku-y axis, ku-0. Iba linani elikhulu elonyukayo ngathi unyuka into engapheliyo, le nto sithe lingana no-infinity. Yiloo nto ke sinazo ne-asymptote kwintoni? Kwi-y direction, kwi-y axis. Ithetha loo nto ke loo nto xa sithini? Xa sithi sine-asymptote. Ngoku ke sesithi siqaphele into yoba i-limit xa u-x esiya ku-0 kabani? Ka-f of x izawulingana nantoni? londo ke asinaso isintoni isisombululo kuba kaloku ihamba into engapheliyo asinothi siyichaze kuba siqaphele into abaxa sisondela ku-0 macala omabini ihamba into engapheliyo iye ku-plus.